uthi hawu hawu hawu
ibizubaba osezulwini
hawu hawu hawu
ibizubaba osezulwini
noma ngegala
noma ngikhala noma ngijabule ibizubaba wasezulu
noma ngikhala
noma ngikhala noma ngijabule ibizubaba wasezulu
hay hay hay
ibizubaba osezulu
hay hay hay
ibizubaba osezulu
noma ngikhala
noma ngikhala noma ngijabule ibizubaba osezulwini hi helele
heyo hey
hi bizu baba wasezulwini
King Ginger Cream de la Cream, welcome to King Ginger TV bafethu sivula ngoma please sivula ngoma yogurt mntanami bafethu you know what it is on King Ginger TV this is angisakufuni it's whereby you bring your case in you tell me what's eating you what's the problem if you have a problem and you have someone that you want to dump make sure that you write for me and I'll respond and I'll come to you and we'll fix it my brother ngikhalela uthi kunama allegations hey yabo le insolo but akunankinga after the break I'll bring you in the full bulletin but for now make sure that you don't forget to subscribe on this number one channel bafethu King Ginger mntanami King Ginger TV make sure that you subscribe bafethu we are on 98,000 because of you and we are close to 100,000 and I'm about to be rewarded I can't wait take me straight to the break Alrighty, let me call you my brother bafethu so that azongitshela ukuthi what's the story what's going on it's biblical so zwakala bafethu how's it
ah shaba
ubani kam
yeah sposethu kam
sposethu
yeah
sposethu uthi kwenzakalani
eh yazi ngihlushwa umuntu wami lana umuntu wami ngicathi uyangijolela uyangifebela
uyacabanga
yeah ngicabanga ngikhosho
yini ecabanga ukuthi uyakujolela uyakufebela
nje akasafani na before indlela enza ngayo izinto yabona yeah sekuhlukile nakucala
akasafani ne
akasafani
yini mhlambe mawumcheka usamtholi mhlambe mawufuna izinto zakho usayikwenzakalani
ikhathi esiningi yabona mangimshayela amakholi zami kwasabamba utsuka busy but mina understand ukwenzakalani
so luthi uyajola so wena yini into ofuna ukumtshela yona mawukuthi uyafika la
so njalo nje ngifuna ukumtshela ukuthi yazi kuthini ngoba kulolthanda sathembani nosamthembi yabona ngoba sinqone into esenza vese iyeke
awukazi ubone umbone hamba ne out
angazi ngibona hamba nenye out
awukazi ubona ithombe enanye out
cha lutho
awukazi ubone lutho nje kuso ebonisayo ukuthi ngathi uyakufebela ngithi
angazi ngibone lutho
kodwa uyamsola inhliziyo yakhe iyasho
ngiyamsola futhi ngiyazi ukuthi uyangifebela
yeah endawu samfuni
angisamfuni straight nomtshela nje lokho
ya ukuthi awusamfuni because iangisakufuni le and kuyangisakufuni umuntu kumele umtshele ukuthi awusamfuni wena awusamfuni ngoba uyamsola ukuthi uyakufebela futhi uyakufebela
nje ngisamfuni vele
akukho kunye mhlawumbe wena yini usuthola umuntu omusha yini
cha ukuthi nje angathola umuntu omusha bas nje ukuthi ngibone ukuthi ngingisakhona lento angenza yona yabona
ibhlungu
kakhulu yabona
ishikhulu
yeah bayangijolela straight
ah bayakujolela straight
yeah
ngiyamsola nami hayi nami ngiyamsola ngiyasola ukuthi uyajola uyakujolela njengoba nawe umhlola so inhliziyo ekutshelayo
inhliziyo bafansi ubona bengimthanda kakhulu so manje mangibona ukuthi uyangijolela ngcono sivele siyekele
kodwa akwazi umbona hamba le ntombazana
uyangase ngimbona
ehamba nemfana lutho
lutho
ngishithombe lutho ngisha ama phone calls awake into esolisayo
hayi can't you say into esolisayo
kodwa une show
ne show
yajola
uyangijolela
Musa awilamule mfethu yazi Hayi nginenzulu uyabona ke kunabantu abakwazi ukusola ngqo. Yini I'll tell me unabo yini mhlawumbe amandla obungoma mhlawumbe noma obunyanga noma ewemizwa kunezinto nokuzizwa.
Cha nje ngathi kulagazini
yabo. Kulagazini.
Kulagazini.
Hawu njaya yami.
Yayifikile kulagazini ngivala ngazini.
Ukuthi ngathi khona into ayenzayo.
Ngathi khona into eyenzakalayo.
Ende kuwe kude akunanto akude akwenzeki lutho.
Hayi lutho.
Umtshele igama lakho because akayazi le number.
Yeah.
Umcele nje ukuthi ucela nihlangane la khona nje uzokwazi. Ukukhuluma nje naye.
Hello.
Hello.
Yes, babe, I'm Jan.
Ngikhuluma nabani?
Khuluma na Siphosethu.
Oh, unjani babe?
Ngaphi unjani wena?
Right.
Yeah, ngisacela ukubona.
Right.
Angebe babe.
Alright.
Yeah, ngirayithi mina unjani wena?
Ngirayithi mina.
Yeah, ngisacela ukubona ukuphi. Oh, okay, bengisacela sihlangane yazi bami ukuhlangana khona.
Ngakuphi?
La zoba ukuhlangana khona.
Yeah,
sengiyakubona. Uzongifica khona.
Oh, yilapho khona manje.
Yeah, ngikhona khona nje kumele wena.
Okay,
sharp.
Asamfuni ngempela noma mhlawumbe uzoshintsha umqondo?
Cha ngeke ushintshe.
Ngikushintshe.
Yebo, ushintshe.
Awuthem ngifuna ukubuzwa kahle ke. Awungithathi ungifake ke mphethu ukuthi lezi insolo uqaleni nokumsola lo muntu ukuthi uqaleni lento kuba ngathi iyavela.
I think 3 days back.
Yeah.
Yeah, 3 days back. Qalile ngambona ukuthi hayi nani ngathi uyaphuma endleleni.
Beniqaleni nokuthandana.
Sesinyaka owodwa sithandana.
So lento yakhe esegazini yiyo le kuthumayo.
Yiyo lo ngithumayo isinjangavule imicondo straight. Angibhedelwa mina.
Ubani Sibongo?
Sibongo kaNyamani.
UNyamani akabhedele.
Akabhedele.
Vus. UNyamani akabhedele. Bhedele wrong lo muntu. Uphi kanti lo muntu wakho?
Yangazi nami.
Hey. Awuthi amusho ukuthi ngeke mhlawumbe uphinde umncane futhi la. Phela wena mawu uhlukane nalo mntwana lo uzobusuyishimana.
Angeke ngiyakuthembisa nawe ngeke.
Mabhindika ungibize la ushuthi sabuyelana sesicela futhi ukuphinde sihlukane.
Angeke kwenze.
Unayeko manje ukhona omunye umuntu osombonile or usazofuna.
Usazofuna, but ngase ngicedile ngaye.
Qedile
ngaye straight.
Right ngaye.
Right. 100%.
Yajola.
Yamsola. Yeah.
Today before to the show it's about allegations insolo u my brother uthi lento kuye isegazini and uyayizwa ukuthi ngathi kunento. Aw sisters hi sondela swami ubani kam
noma koko
yamaza ngithi brothers.
Yeah.
Yeah, so njengoba simnaye lana uyasichazela ukuthi ngawe uyakuthanda ngakhona na the way mphethe kahle ngakhona ungathi yini uyithanda ngayo.
Ngithanda the way sweet, he's loving, he's caring.
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah. Uba for konke afuna ukisho kwena. Njalo konke.
Ngiyazi ndasam.
Njani
baby? So kunento engifuna sikhulume ngayo la. Njengoba ngikubizile nje. Mhm. So kulukhona ukuthi ngikutshele bas nje ngithase sengicunga isibindi.
Yeah.
So bengisanga ukutshela babe ukuthi le mvule yenhliziyo yakho ngibona ngasi sasebenza inqono siyiyekele.
Angizwanga.
Hayi sisiwami yehlisa umoya uzwile. Ngitshele kahle mfethu ukuthi yindaba ungasamtshele kahle. Sister, asinawo amanzi la. Mtshele mfethu ukuthi asamfuni ngubani. Mtshele konke lokho ubungitshela khona ungashiye ezinye izinto ngaphandle.
Yes, kahle kahle angisakufuni.
Yeah.
Angisakufuni.
Why?
Ngoba wena uyangifebela.
Ya, uyakusola. Ungakhohlwa lokho. Uyasola ukuthi wena uyafeba. Uyasola ukuthi wena usini nenye indoda. So uyakushiya. Awuthemi why uyishiya manje lento ukuthi uyasola? Usuyazi yini ukuthi uyakufebela?
Cha, angazi. But ngiyasola, ngiyakushiya. Ushiya lokho ke.
Yho.
ungenzi ngathawazi. Ungenzi ngathawazi.
Ungenzi
ngathawazi.
Akashonga ukuthi
ungenzi ngathawazi.
Ucela ngayiza noma yini.
Ucela. Ucela. Ungenza noma yini.
Uthanda kakhulu.
Ungenza noma yini.
Yeah.
Okay, ngicela sihlukane.
Ngoba uyamsola. Wena sister kanti uyajola yini?
Awunabo ubufakazi.
Akunabo ubufakazi. Ushonga lokho.
Khuluma into engekho.
Khuluma into engekho.
Ya, ngithi ukhuluma into engekho uyamsola ngithi.
Cha, but nginale ngisho ukuthi ngikuthi uyangijolela wena.
Hayi, kho le nto.
Uyizwe egazini.
Ngizwe egazini mina bakanyamale bangitshe.
Ngifuna noma yini isithando sami ukuthi prove ukuthi ngiyakuthanda, ngiyakuthanda.
Wo, ngenze noma yini?
Yeah.
Okay, ngicela sihlukane nje straight.
Ngicela senze ngenye indlela.
Cha, ngicela sihlukane isithando sami.
Isithando sami.
Ungangibiza isithando sakho. Ungangibiza isithando sakho.
Yeah, sister, usekuyi ex yakho.
Ngisathola ukusithando sakho mnyosi.
Ngisikisi.
Angisona isithando sakho.
Swam, awusena ndoda.
Ucelani. Ucelani.
Mhlambe
cabanga.
Uthe stress.
Ah, awusona stress. Awusona stress.
Imizwa.
Imizwa uyangijolela, eh?
Yeah. And le nto izwa ngaphakathi.
Eh. Phela umuntu uthi angikho enough, uyangijolela. Angimnedisa ngim 65.
Nayo le nto uyizwe ngaphakathi.
Ngizwa ngaphakathi konke.
Ngoba akakayisho yena le nto.
Akayisho vele ngomlomo wakhe. Futhi bangakaze ayisho.
Hayi.
Cha.
Sithanda sami yazi ngithanda kangakanani. Ngithanda ngenhliziyo yami yonke ngiyakuthula.
Uyangithanda. 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 Phuma ngithanda ngijolelela.
Ayikho lento oyikhulumayo.
Ayikho.
Wena uyasho ukuthi uyacabanga, uyacabangela. Ayikho. 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 Insolo lezo ayikho lento oyisho.
Vele ngiyakusola.
Ayikho sithanda sami ngiyakucela. Ngiyacela.
Sesina wani sithandana. Kodwa songazungenze kanje.
Ngicela.
Usongazungenze kanje.
Baby.
Buka manje sikuphi.
Ngithanda ngenhliziyo yami.
Buka manje sikuphi. Buka manje sikuphi. Buka manje sikuphi. Embe kwabantu. Embe kwabantu buku.
Kanti ukwenzeni?
Uyangijolela. Ungibukisa ngabantu nje straight. Ungibukisa ngabantu straight. Wenzani? Wenzani?
Ngitshele kwena sister into oyenzayo ngoba mawuthi uthi awutsholi because uyakubuza ubenzani.
Mhm.
Akasambambe nomuntu.
Yeah.
Not even one day.
Yeah.
Angase ngifonelwe ngumuntu, ngomunye umuntu uma nginaye. Like ayikho. Sithanda sami ngiyacela. Yazi ngayenza noma yini, kodwa ukuthi sihlukane, hayi ngivume. Angivume.
Yeah.
Ngicela. Ngicela sithanda sami.
Wo, ngoba ke wena awukhona mina ka sonkutshela. Phelile phakathi kwami nawe.
Sister, awusena ndoda. Unfortunately.
Definitely.
Yeah,
isizwe
njani?
Eish, ngizangikhulekile.
Sister, ungakhali, ungakhaleli ubiso oselichithekile. Mfowethu, cela umtshele mfowethu ukuthi awusamfuni.
Sekuphelile kimi nawe. Kuphelile kimi nawe, yeso. Sekuphelile kimi nawe, kodwa
mina sister uyamjolela.
Kodwa mina.
Yeah.
Thatha le nto angisayifuni lo mgosi.
Thatha
le nto angisayifuni lo mgosi. Thatha le nto le.
Hayi usekhulumele mfowethu.
Thatha le nto.
Hayi usekhulumele mfowethu. Hayi sister, sale kahle la ngakini. Ubhuti umtshele mfowethu ukuthi awusamfuni bese siyahamba.
Bye bye, ngisakufuni. Take care.
Sorry sister, uzoba right kuleka maningi amadoda. So ithole right uzokwazi ukuthi ya lo uyakusola ukuthi asakufuni. Ungakhali sisi wami, ungakhali. Bye bye, yes. Ube strong, yes. Inamtaka ma, yes. Makhali, yes. Strong. Get more. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Penduka. 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 Penduka, man. It's okay. See? Hamba. Breathe in, breathe out. Hamba. Ungawi, yes. Indoda nje. Hamba, man. One, two. Awi indoda nje indoda ya uzizwe njani?
Ah, ngisizwa ngikhulekile bafu.
Yeah.
And ngibonga wena kokonke lokho.
Yeah.
Yeah, ngibonga wena bafu. Yikho nje ngithi sengivele ngibide wena ukuthi bese icede once bese icede
uyamsola yena.
Hange hayi bemsola
futhi thathu bafu mfake ebhasini. King Changer, cream de la cream. I told you guys the show was about allegations this time. Umzali uyamsola umuntu wakhe ukuthi ngathi uyamchithela and ukuzwa egazini lokho ukuzwa ngekhathi. So sina sothini ke makhona abantu futhi abathola ama feelings nga ngeyabona le nto. Ay 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 ay.
vusela ingane ngehaya haya qhaqhazela manje la ikona nkosi yami iyaxakeka ilahlekelwa yipantsule li grand kanje King Ginger cream de la cream, this is King Ginger TV. Hey yo guys, do not forget to subscribe. Hey yo guys, I love you so much. Hey yo guys, ama emojis aphumile. Hey yo Chris, take me straight home.